Sani, Lucy bending you, Herano. Eo, Colano, ye money, winch, Hera, one, you do much of Sani. Lucy bending you, Herano. Wana kana nyisi musu Jaberi andika uniweche thum Olusi Hera mana nyisu sechopo Ie mulingeni ene manya Wana kana nyisi musu Jaberi andika uniweche thum Olusi
Thank you.